Kua puta te whakatairanga mo te kiriata hō, Lee Tamahori. Koenei tana kiriata tuatahi Aotearoa nei mo te 20 tau. Ko Mahana te ingoa, ko ngā whetū o te kiriata, ko Temuera Morrison, rāua ko Nancy Brunning. Ko tōna iho iho, ko te pukapuka a Witi Ihimaera I tuhia ai I te tau 24, ko Bulibasha, King of the Gypsies. Koenei te kiriata Aotearoa tuatahi ka oti I a Tamahori a te ringatohu. Mai rāno I a Once War Warriors I tangahuru tau 20. Ko Robin Scholes te kaiwhakaputa, ko Temuera Morrison te kaiwhakaari I a Tāmihana Mahana. Main
fight. You're not a man yet.
Grandfather's only trying to toughen you up.
He's toughest on the kids that he believes in. The ones that might amount to something.
You think you can hold this family together?
Hei te pōtū te rangi a te rātou, puta mai ai te kiriata nei, hei mā taki taki, mā tātou.